Miyo moro mantiere koda higni 42 mabende en chi liel mawuok e sub county ma Uriri e county no ero ma Migori manyo ratiro mare kaluwore koda ratiro mare mabende ochoch koda yuore mabende nitiere koda higni 28 mabende owacho ni osebedo ka monje kinde ka kinde. Penina Nyaboke mabende manok nyinge mar adier wacho ni yuore no ero osebambe nyadidek e dalane ni kata ochiw report makamano ir obila yuore no ero ok osebedo ka ikawne okang' mora mora. Nyaboke mabende ne loso e apise mag FIDA wacho ni chakre chuore ne ng'iel orengo osebedo kokadhe e achiedh nade mathoth en kanyakla koda nyithinde 6 komedo wacho ni nyithinde go eko bende joka yuoche chando. Gershon Okello ma en apisa mawuok e duol no ero mar FIDA bade ma Migori kata kamano noseyo obila kuom koso kawo okang' mora mora.
Huyu kijana ni semeji yangu nyumba ndogo. Ni mdogo, ako na 28 years. Baba anajua hiyo maneno. Watu wa familia wanajua. Hiyo kesi, nilitoka huko ilikuwa Tuesday. Nikatoka huko wakaniambia hiyo sasa itoke Uriri kuja hapa Migori. Ndio wakasema wataleta hizo nini, hizo form kwa polisi. Sasa nilingojea kuanzia Friday mpaka saa hii sijasikia kinipigia simu. Najua huyo askari ako kwa nini? Ako kwa court. Sasa yako kwa court.
Tero ngate court ok yot. Kech mano dong ne police. Like kaka sani case mane wan go mar mamani. Mamani en adieri ni chuore notho kendo wegi nyithinda bich. Nyithinda bich gi te ng'ato biro ga kendo rape dino ne wang'e koye chiro kendo rape. Ng'ani biro nyaka e ode rape. To ko tero wach ka polis ibiri make to bang dakika matin tichake weye. Ko temo wuoyo ki anyuola, anyuola neno ni en manje makosa nikech ene mukelo weche gi okoso ne anyuola. Kuom mano aneno ni wan kaka jo sirikal asasa Migori County. Mondo mi watiek gini en nyaka jo sirikal riwre. Chife, assistant chife, polis, gi ng'ata ng'ata ma is connected gi jo sirikal. Mondo giriwre, mondo gikony kes ma wantiere godo matek mosebedo ka chandowa all along. But one, kes mora mora mubire mbele waka, wabiro temo matek, mondo wa make sure ni wakonyo mama no kiwango ma wanyalo. Watemo matek, wawuyo gi jo lands, mondo kani mailo, to dipo gine lope kito beri kitato dil mare, mani tie inyigi nyithindo. Mani tich mwate umadunga inye ofis ka. Justice bedo gi challenge achiel nikech polis munego dhi omak ng'ani, samore mok mak ng'ani samadwarore.